Lamtsane kamenga Jesu Kristu sozwa.
Lamtsali ngizoba uNkulunkulu ukuthi ngilibonile usuku lwePhasika la uJesu abethelwa khona eCalvary. Ebazalwane baningi kade befuna ukulibona usuku lwePhasika kodwa bakwazanga, kepha thina silibonile. Bekungesiko ukuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu, kepha kungumusa walo siphele eCalvary. Ngiyabonga.